Prophecy, prophecy, prophecy. Be enlightened as you watch and listen attentively to the prophetic message that God gave His servant, Prophet Emmanuel. Remember, it is written in Matthew chapter 24, verse 35, that heaven and earth will pass away, but His words will never pass away.
And Pamela Kusaka Saka Tandizo, our peasant one to a many animal chapters when it is. Diputanda Usa Menea Kupanana, Amene Ari, Muchimene Mumwari, got up that many Gigi. Dikuereza, our wedding Yohane 14, grabbing about 16 quakers of 18. Yohane 14, grabbing about 16 quakers of 18. Our wedding. Chapter 20. Pamene Mungu amati basa malangizo, andi basa malangizo so apungu. Anati asasatire zipani zao zimene zizinena. Pamene timapembezera so kulaide. Anaika so kuti amene wasasatire zimene zipani zao zizinena. Ndinafuna ndiyankhule chifukwa cha Mungu saza yankhula. Zimene yakuyankhula ndikungodusa. Mayi wanga wakhala muno, mulongo wanga wakhala munomo. Zimene ungapange lero ukachoka pano, kukuzala mbewu ya mawu. Chimene ungapange iweyo lero kunyumba kwakoko, pa mnazi wako, pa mbale wako, pa bwana wako, pa mnyamata wako, chimene chocho kukuzala mbewu yako ya mawa. Jimani ni yamfune, ndiyo soko lila MCP, ndiyo soko lila DPP, ndiyo soko lila zipandi zonse zili Malawi, UDF, osoko lila BP, jimani ni yamfune na. Awelenge chapter ichichi Yohane 14, kwa 16, kwa 18. Akafuna, awasake ya mpamini wawa, akufana na chapter achimeneji, amene nzimu wera limaiwo, ndi amene akufunika basi. Ndiye Mungu amati ndiwauze chifukwa cha pride kuzimba kuziona kuti ine ndiwapa mwamba kuziona kuti ine naenera kupita poenerera ndimati ndiwauze zimene Mungu anduza wandilola kuti ndiyankhule akuti onse amene akunena kuti ndi amipingo amene akunena kuti ndi amachechi akunena kuti ndi asprofet ena ali Malawi ali South Africa amene akuauza china chilichonse akuanamiza tikakamba za bungwe ama bungwe ndi apo asangokuthandizirani kuononga chipani chanu kuononga zipani zanu ndibwereze amene akuti ndi amipingo amene akuti ndi amachechi amene akuti ndi asprofeti amene amakuthandizani anakunenerani asprofeti amene ena ku Malawi ena ku South Africa atakunenera zachitika izi ndi anakuuzani kuti akuti chabererwa a prophet kumuza muntu abusa kumuza muntu kuti chipani cha chikuchani mukanawu inamena nene amuja koma mwatani Mulungu kuti amene samazi wakuti chita chitike ndichi pa masa chimene wafotokoza chimene Mulungu anena kuti chitani chimene ndipo pilika lakali meli anene apa ajana ni mpambo kwa 400 koma anaiwa la chimosi choka mwachinuri kuti pamene papezeka Mulungu Mulungu simagira chani pamene po asa kuna mizi akubiza nchino kutubi mnyamuke machangu ngu pride wano mpite kwa tipi josha akuza nzona machangu fan onse ya kuzungulia ni onse ndo nama alibe Mungu kakari pangono patima pao samu zua so Mungu sana wayankule poso saku muziwa sana one poso jina chichose saku ziwa mnyamuke mpite kwa tipi josha kuna jeli akakuza nchono sakuza nzimene mkuzi basi chite kukwidwa bandi ya kutiko ya kutupi umati ndi kutandiza kutupi umati kutambozo anthu amene akhala khala ajana khala apa ndimati ndakhalani apa simuzuka inuyo ndekuti ine nayi nakunyamukadeka kumakakwira kwakanikiza pansi aleluya ine nayi nakupita kwakakwira kumakanikiza pati ajani mati muzikankhana anthu atatu wapasokolo ayende ambuya aziyakanga ndekuti nayi nakupita kwakakwira kuthupino kumandiona ntakwira kuti anthu asatani amenewo ndimene zikuchitika papa chino ya kuthupi simapambana ndikuyankhula zimene zichifukwa anthu awa ine ndimakonda kwambiri andi mulungu amakonda kwambiri anthu amenewa ndifuna ndikabwezere mbuyo chipani ya MCP chinawonongeka kuuzimu osati kuthupi chinawonongeka kuuzimu kuthupi ndi chifukwa chake chaka chimene anachita mgwirizano ndi UDF andi amene anayimira chipani chimene chichi amene anasogola nawo limozi anali katalakwe namandwa amene ali chair pakili mulusi amene ujayo soima ndi munthu winayi munthu wina ndikuyankhula ndikutheka koma pani kuze munawona analephera ndipo amene bingwa mkhali kana wina kwambiri kuposa zaka zonse ndifuna ndikuuzeni chimene chinachiti mukatenga chipani china kutoka nthawi imene yamkana hawo akana hawo time sipi anali okha akanawina amene anawinira muja pamene anatenga UDF ndikubweresa chimene mulungu amachita amapanga samu yochosera mufune musafune ngati simusakaza njala mulungu mono ngazipanizana mulungu amapanga samu yochosa inu mukonjezera iye akuchosa pa namba anayika kale limene chinachitika nthawi imenei mulungu anakuyesani kupasani maimpi ambiri munagwisa ntchito molakwika kuparliament kunali kuzunza kwambiri boma limene linalipo munawira maimpi kuposa boma limene linawina osazifunsa chifukwa chani boma linalibe maimpi okwanira inu mulena okwanira chifukwa chani aye munthu wina akana anawina chifukwa chani chinalongeka tu kuuzimu chifunika munthu amene akapitako apanga kuuzimu kukhale bwino ndifatakuza mulungu apa wakhala muno chimota apange chikusatira mawa so chaka chino anaphatikizana ndi chipani ichi cha PP chimene mulungu anapanga anangochosera alikuti masaka ya anthu apa Yohane 14 kuyambira 16 kuyambira 18 amene wawo ali kuzimu akuuzani mulungu akuti pite kwa tipichoso mofulumira ndi pride wanuwo chifukwa simungabwere kwa alele andi mumbe munthu wangwizi wakaduka ozimba ozikuza mulungu samakhala naye sizimatheka tsopano mukwanira kuthamanga mofulumira chaka chino anakuchoserani inuyo mukanakhala nokha kutoka mukanakhalanso ndi chimozimozi mmene mwawinira panopo mukanakhala chimozimozi olo mukanatolerana kwana atatu akanachoseranso mukanakhala chimozimozi ndipite ku chipani cha UTM mbale ndimati ndikuuze iwe wa UTM palibe kampeni wapanga chizipani zimene zapanga kampeni kukuposa iweyo palibe amene ona ndi luso la kampeni kuposa iweyo palibe waunonga ndalama kuposa iweyo palibe amene wapanga ndondomeko ya maredio ma TV kupakulusa chinayi chonse kuposa iweyo ndimati ndikulangize panavuta nkhani onse amene anali ma midfielder onse amene anali ma defender mmene ndili muno ndili ma defender munomo ndili ma midfielder munomo padyana mulungu munomo amene mmakwala makuka mulungu akudali anakugwisa ndi ntchito chifukwa chani anakugwisa ndi sopone cha ani mulungu amakudalia ineso ndimakudalia ndiye unali ndi ana ako amene umadalira kwambiri amene umachita kuzuwira kuti awina amene wawa palibe sokuchiti amwina koma mwanthu amene umadalira olomozi palibe wawina ndikuuze chinachitika ndi chani anthu awa anachoka kumene anachoka ndi mkwizi ndi kaduka ndaluza ma primary sana ndipange zimenezo ndikupita ku chipani cha ambika posa chedwa anicho saundu naine sana ndipange zimenezozo ndikupita kwako cha ambika posa chedwa ali yese anapita naye ndikaduka atafika kwa naye ndikaduka wawe mweyo kampeni yese ndikaduka chosati ya mungu anati ya ananga ni asundu kwa nati ne anaka sola njifuwa chake wapeza foro posa zifusa ni maloto ukulota kapena chukuchi ni maraulo zosa teka anaimisa muziko muno maimpi kuposa ali yese anaimisa ndi watu olo chipani chimene akuti chakuti ana ni mboma sana imise maimpi otuka ngati watu ndifuna ndikuuze kuna anongeka ndikuuzimu anabwera ndikaduka apa ndi chifukwa chake mulungu anasisa maligisi ndinanena kuti unayenera kukhala namba 2 koma anasisaso maligisi ako mufulumire mupite kwa tipichoso akakuuze nchono chifukwa ndikuyankhula ndi chani ndikuyankhula mwono nga chipani ichi chionongeka moralo wako tupi ndio kuzimu ndosiana background panali moralo ochuka osakala wa masewe naso ali yesi anapomeleza Malawi iwayo ndio ameotawini anapomeleza yesi mtima kwa matambesera hata pita atakai makuzeri kuzeri kwa kukavota anali amene amalo wakati mwao ndikumauza choti apotele mwina miti yani ya soko nekira chikwa cha chisa mukuganiza kuti anthu amene ajao si ajandiano aisiano mmo jaribu ena anavotera BBB ena anavotera MCP ena anavotera UTM ena anavotera kaya BP ena anavotera UDF anali konkuja ndipo anthu ena ochuka 25% amene sana vote anali konkuja ndi ambiri onse anapita kwene kuja anali kunena kuti paka kangu yambika kucholedwa kwa kutitikabe onse amene amaenda ndi usiku amene amaapa onse anali ndi ulimose anali kumene kuja osati ndi amene anapeleka mavoti kwa inu mutamangire kwa tipicho cha mufuni chifukwa chipandi kangono kakuzimu zavuta basi paka ngota miezi yochuka chita chitike wanu wako onani kuti zipandi zanu nza chabe chabe zipandi zanu zoononga zipandi zanu zosa kwesa ntendele zipandi zanu zilibe zabu ilo chita chitike zipende choto musa yamele ziku chiti kazi ndizimele majiti kamukwa na kampeni ya kanali molalo andi nibili akuika afumile mungu wapa wakona andi nilima wakona kwa mbili afumile afumile kwa wazungulia wasewa kundi ya profet ya South Africa ena alipati amene wawa akunama akunama wawa zipandi yezizi kwena maka maka ichaya UTM chipande chichi njifaka esi kuna nani na kuchi shiko mkwapi njifacha ni amata wimawa amene waya mkula anayipa mwapi njifakwapi ena ake kuma ena ake akumkabe akumpanga zomezo anapanga tie tipangezi tie tipangezi tie tipangezi akupanga so kuchi tie tipangezi ndikuna nikuze niso pano MCP ndi UTM alipangeka umozi andimbe amene ata aonere chatenga kapasi ngati abana wako akona ndachizo zipani zwa kuzikonda alipangeka umozi akhala pangeka umozi ndi ana akhala nawo pangeka apa onse wa akuyang'ana uyu akachokapo akonda uyu akachokapo akonda zipani ziwiri izi kuti wina asunthe panopo sikifotokoza ifo pana pawani palibepo palibepo amene ata lamule 2024 panopo mungusalekepo koma pandi yankhule kuti awawa siyane ndi nzake zipande ziwiri izi ali siyatenga anaanzachi mumbesere bwino bwino chipande cha MCP kuti chizazuke bwino bwino chizatenga a UTM ngati chipande cha UTM chizazuke kwambiri kupita pa sogolo ndi mavoti chizatenga a MCP muchite koti mawanga mugwire zimene zimuyang'ane zimene zakuchitikire kwenu kupita moti nkhondo mukupanga apapa nkhondo yeniyeni ili pakati pa imawi komatu nkhondoyo pakati pa anthu awiri isakhale ya kuthupi mufase inuyo mulungu amene atamvereye kukoma ndi amene atapite chani ameneyo basi pa anthu awa alipangeka umosi awiri awa akusiyana ndi UDF ili ningeka wake UDF ili ningeka wake PP ndi DPP ine alinikeka umosi koma panachitika mistake awaso awa alinikeka umosi awa alisa kwenda kutenga anthu anzachi ngati atatuse kupita pasokolo awa olokoka nakhala kuti chisankho chipitika lero awaso atenga chikao chake chomwechomwecho ndi chiso chimozimozi ali pankeka umozi akhala pamozi pankeka chomwe ali yesi atenga anthu anzachi maganizo anu amene mwapanga pa draft simukuuzana ndi osiyana ulaka nanena kuti muvote IMCP saka nalola kuti so akhasulibe chikhasulibe chisankho chiyambike chisankho china cha MP saka nalola iwa akutizidwa zawakwanira MP ali nawo awataliwo koma awawa ndi amene akuti aitabeledwa ku president ndi chati chomwe ndi MP omwe funso limene ndafunsa zopano mbale wa UTM wakubera MP ndani UTM UDF IMCP DPP kapena awawa ndani APP waba maimpi yako ndani ngati ndikuba waba ndani awa iwo akuti maimpi sakaberere fana otani wowo okwana iwo wandi chitachisike chisango salola kuti chikhazulidwe cha maimpi salola chimene chikwaliwo zakwana chimene akufuna ndichenda ndiyoka cha president ndiyoka pamene awa akufuna pa zonse ziwiri zingati azuka akulota folo sakumbeza achokera kuti folo achokera chifukwa cha ngwizi chilichonse chimene utapanga utapsa mtima atakwisa ntchito ndani ameneyo sandilekeza chilichonse chimene mupange mutapya mtima kuti nzanga akudya bwino nzanga ali bwanji akupala bwino chifukwa chanu akwatiwa bwino
Ndiya na kuisa chito system ya chani? Ya tele kuti atani sobano?
Je vais vous dire que 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 je v